Ode u te ai ne obi a bonwa ni le juna jo ibuala izuri ibu mado one. On a wood day, Mahoa, Nile, Juru, and Job. He's worried, Ibu Mado, Ibuaya.
Yeah, he's already.
onye nwe ha, onye dị nsọ, ekwesịghị ekwesị, ọ na-ewute anyị n'obi, ma ha ụwa niile juru na njọ. Ibu agha, izori, ma ịgwa iko. Ibu agha, izori, igbu mmadụ. Ibu agha, izori, igbu mmadụ. Ibu agha, igbu mmadụ. Ekwesịghị ekwesị, ọ na-ewute ma ụwa niile juru njọ. Igbu ọchụ, igbu agha, igbu mmadụ. Igbu agha, izori, igbu agha, izori, igbu mmadụ. Onye nwe ha, onye dị nsọ, ekwesịghị ekwesị, ọ na-ewute anyị n'obi, ụwa niile juru na njọ. Ibu agha, izori, igbu mmadụ. Ibu agha, igbu ọchụ, igbu mmadụ. Ekwesịghị ekwesị, ọ na-ewute anyị n'obi, ma ụwa niile juru na njọ. Ibu agha, igbu mmadụ, ịkwa iko. Ekwesịghị ekwesị, ọ na-ewute anyị n'obi, ma ụwa niile juru njọ. Ibu agha, izori, igbu mmadụ. Ibu agha, izori, mmadụ. Ibu agha, izori, igbu mmadụ. Ibu agha, izori, igbu mmadụ. Onye nwe ha, onye dị nsọ, ekwesịghị ekwesị, ọ na-ewute anyị n'obi, ma ụwa niile juru na njọ. Ibu agha, izori, igbu mmadụ. Ibu agha, mahado, oh yeah. mese Pane uta mi me obi ma huwa Ibuaga Isori Ibu Maha